Lomcha moya zula, lomcha moya zula, lomcha moya
zula,
lomcha moya
zula,
lomcha moya zula, lomcha moya zula, lomcha moya
zula,
lomcha moya zula.
Sulema weni lomcha.
Mandibulise kuMzantsi Afrika ngokubanzi ngale nyanga kaSeptemba 2020, inyanga yamagugu inkcubeko kubantu abamnyama. Sicelebreyitha le nyanga sizwisa abantu abamnyama. Phakathi kwethu sinomama umama uMama Sango ozathi asincokolele ngokubanzi ngesizwe samabhaca kule nkqubo yethu ethi amabhaca Heritage Mamam. Sizabe sincokola ngomama, ngomntu ongumama wakwabhaca versus inkcubeko yethu, amasiko nezithethe zakwabhaca. Siyakwamkela mama Masango kule nkqubo yethu, inkqubo eza kuncokola ngezinto zakwabhaca nomntu ongumama wakwabhaca. Uzasincokolela kumama, uzawubulisa umama kuqala azichaze ubungubani. Enkosi.
Mandibonge kakhulu untombama. Dulo mama kuthiwe mandithetha ke lapha. Ndobhobha la. Okokuqala ndithethi ndiyabhobha. Ndiyatibulisela ke ngoku kuMdantsi Afrika wonke uphela. Sikhamba sisonke siyisizwe samabhaca kaloliko. Ndiyabulisa kakhulu. Andituwenta amanze awumbuliso.
Enkosinama
khona lapho.
Siyakwamkela ke mama kule nkqubo. Umama makakhasincokolele oba apha ekukhuleni kwakho njengomntu osuka kwabhaca nentombazana ekhulele kwabhaca, izinto ezazisenzeka useyintombazana ekukhuleni kwakho, nanisenza ntoni ningamantombazana ningabantwana abancinci kwabhaca?
Heyi, kwakumnanzi. Mandisi nontombazana okokuqala sasikushikhwapha thina siringa simantombazana kunenyanga endingathi u-October nandizibita phecelini, yeyona nyanga yethuke leyo esasiqala ngayo iringi siyosina. Xa ubuya esikolweni uyayati uba kwini ukubheka uba utapheka nje buyintombazana, kufuneka ulungise itinto takho kwangoko. Ngoku uyaphi? Uye eringini. Nandithacacisa iringi kwakuba umsino wamantombazana lawo esiwekhela lendle esingawekheli la ikhathi kwemithi. Sisinele lapho ke sisifunzisana sonke nabasafika abancinci, kufunziswana kulanzawo kuyenza kuthiwa yiringi. Lapho ke sidibana namabhungu kulanzawo. Amabhungu nanxa sibuya sekuletha ndisihlele siyento emalanga, nakubuya siyakhaphana. Ulo ukuhamba nebhungu kuyatshelwa othwele intombi intombi ngelo xesha yayingaveli inqapheleke ibaleke yayikhamba incokola kubhojwa ngesibhaca ukuqhatshiswana konto kuthiwa ukuqhatshiswana uthi okuyifana nethi ndiyakuthanda uthi wena awukuniphathele apha ithefe namasonto amahlanu utsho mani uyintombi akuyini intombi kayihlononyoko uyaqoza uba umesabi lo mfana athi lo mfana abangayathi loo nto yena atangayidle utane balosakubuta ngokuba ngoku ithindetam kantswena le nto ubuyitsho wena ububhobha isandla lesi ofama uvele wakubamba isandla ngoba uvumile nothi makethe yithefu enamasonto amahlanu ngoku yena akathi kantkalokakathi uxakiwe nje ubuthi uta kuyakana kulawo ngoba uta sisayoyisetha le thefu enamasonto amahlanu akayathi nayimbi kwakho ivake ngoku nasowuvumene nomntu okokuqala nje iqala phaya ukuthini ukhule uchole ubudzala nomfana oyintombazane ekhathi wekhaya sithi na uchole ubudzala sithi umalikhubeke phambi kwecala lethu lakwabhaca umalikhubeke wembathiswa ibali lapha elimhlophe apha emagxeni iintsuku amagxalaba kela iintsuku nje ti basichenxe ambethe umntwana oyintombi oqale ukubona ubuntombi ambathiswa phaa kuye emagxalabeni aqaliseke ngoku akhe le tanto etekhona umama ke ngokuthilile uvuka ngomnyama yonke into apha akakhambe khathi kwempahla laekhayeni bekhona umntu omnqandelako ngoba uthe wakhambe khathi kwempahla laekhayeni impahla into awufunda ngoba kaloku akufuneka ngabe ekhathi wayo impahla le kufuneka ayinqandelwe umntu akhambe ke ngokuyena athethe ayegxeni uyawuthi emveni ngoko ke ngoku uthi ukhulile ke mntanam ekubeni bekhulile ngoku utawuxelelwa uyabona ke ngoku noba ubudlala namakhwenkwe uyeke ke ngoku ukudlala namakhwenkwe umdzala ke ngoku kanti nje bekhulile nje kuthiwa futhi ungabhobhi nomntu owutata walaika noba umfo wenu unakakade usumbhobha naye ngoku nje buthi makadza kuniki into atakubhobhisa ngayo silijiki ke phaa elajike olisila uyintombi ukhulile usilijike litadlala abatata balapha ekuhlaleni ngoku ngala mini kudlwela jike ukubhotshiswa wena uniwe imali ngala mini kudlwela jike uyaqala ukubhobha nabamama kanti nje kuba uhleli phaa kwekho elajike uluka ithi thebe wena ntombazana nangexesha lakho onalo wekho isithebe futhi sikwekho isithebe sokudlela inyama ngala mini wekhela umhlonyane to kuthiwa umhlonyane ke ngoku uhlintelwa ngoba ukhulile uthathwe sasithebe sakho beka inyama bese khuwe uwe kaloku asekhuwa ngawomakhulu sayothenga sekhuwe uwe wena bokuthiwa ukhulile yiva ke ngoku jakukhanjwa ke lethi ribli ke sidibane nabantu esinquma nabo phayana uthi ubuncume nalo mntu oncuma naye ufuneka nje uxelelwe ke ngokuba nje ukhulile uthi uvete umntu la ekhaya simate umntu lo wakho onaye lo mntu lo mntu wakho ke ngoku utavetwa utata otivelela la kwini afika to nqunquta apha kwini ngokukulela athi ndide kunobala intombazana apha ebantwini abadzana ngoba thina intombazana ayilali emntini nje kuthiwa iqobo wazana alilali emntini libuya livuka nethokati uthuba kaloku ngoku le mfana netoto lala kwina kayakureyipe nayiphakuta akhala kuvema kubo buyothini buyothini kubo iba la kwini indlela tokulala nomfana utifunziswa la kwini nje kuyintombi khula kumnanzi mfana kungekho mntu okhula isifati umntu ukhule intombazana athi uba kuyaphazaniswa mfana amathanga akulalwa njengomntu ongumfati nendoda uyatata uba uyintombi kayihlo nonyoko kanti ivana kunxitshiwe kunxitshwa isikhakha ngembili e ngemva uthatha iqhiya iqhiya le ethwanhloko uyibeke uthi ibophelele nje akunxibanga wapenti mfana wesabi kwanto ukhamba nje nje bukwe isalukade esidibana nayo phaa sisi awuvete awuvete ithi bunu sitsho sikushitshe sisousihlubela awesabi kwayiloo nto uvele uthi metu ngokuyintombi kayihlo nonyoko wesabana yintoni etavele hayi unegugu ngawe akumnanzi ngelo xesha kodwa qhina indando ngodisemba njengoba kurikwa nje indando ke yisipho osiphiwa ula mfana wakho oncuma naye siyeta ke side la kwini uba uvetile siyeta ngqo kathi uba ngaba wena awutange ulanzela umthetho awuvetanga sihlathi ihlale emakhaleni etakho ndingena tifihle emakhaleni indando utawubonwa ngawe sowuqinile etafika ukushitshise la kwini uba ubuqhinthi ubizelaphi ngoba sithina sikwathi ubuyathanza sinatange sibambe umuntu la lo muntu lo kuyabanjwa ekubanjweni kwakhe akhululiswe nempahla leta tinqilile abuya lothi khuphe tampahla ulo muntu ovetiwe uwe wena ntombi kahle nonyoko emveni ngoba ikhutshe ethathwe empahla wathi godusa lafana kanti othathwa ngalonto etathwa ngayo ugqitshiwe ke ngoku uyatika uba ungabona ngendando kwengothi ifika tatiwe ngoku indando takuthi ifika ithi suke emathileni lo mfana uyeda la kwini kuyathiwa lo mfana ngeke kudebeshwe ngoba ula kwini naw futhi nayesekuhambile akuvele ukuthi ayebeku-right nje bebekhona ke siyamathi wena utashiyeka ukuthi uyesicamba wendlalela isicamba ubhekwe uba nenteni ngale ekusitheni yintoni eniyentile ke ngoku nalo mntu wakho ufike kubona uba hhayi akukho nto beyitheni awento engangato usuke ngokube yinto nje-ke emnazi okumnazi banditsho uqhinwe into ndando to enithi sine nikhuphisa namanye amantombazane oyetinye ilali isine
umendo mamam xa sele intombi ikhulile uba ndikuva kakuhle nenze zonke ezi zinto nagqitha kuzo zonke ezi stages umendo wamabhaca ingaba wohlukile umendo wamaxhosa
andithi ngokokushiyana kwedizawo tethu etinye into ndandifani mandithi ke ngoku kukhona loku kokuthatha okukhona nalapha kodwa kona kuphinze kushiyana kukhona ukugqaqa eligama elithi ukhona ukugqaqa ukugqaqa ke ukuthi kuhambela nodalo wakho ngobusuku afika kuthathe ephakwini akuhambe nayo akubukathi uyakuthatha ke ngoku uyakuteka ngesibhaca uyoba umkakhe tafia kwabantu kuyikwini ke ngoku ekuseni sekuyoxela uba uphawu lahlekanga uphawu kulaa mntu kuyothiwa ugqacileke ngoku ngolo hlo kanti ke bekukhona nelaa hlobo lokuthi umntu ukuthi ulaa nto urhuqiwe urhuqiwe akayifuni ke ngoku leyo endlavini iyamrhuqa ngaye iyatata ubita afike ingafuni obana yodede imrhuqe ke ngoku umntu kwafunisake ngoloo nto ayifuneki kuthiwa masingayenti
Alright. Isinxibo somuntu ongumama nomuntu oyintombazana ingaba ziyafana
isinxibo asifani intombazana imisa la etukwamadolo akunanto ndiyabona ngeli xesha songathi umntwana nenxibe into efithi ufuna ukureythwa ayikho njalo loo nto sibuke ubuhle bentombi thina nayinxibe kanjalo ihle inomkhidi ekhathi wekhaya kuyavuka kuyavuka nje kunezitathiflower ewe into enjalo into ebukeka kwelathi kwekhaya ewe
tshatyambo phakathi kwekhaya
umama ke yena ke takhi lokho timala emaqakaleni kufuneka hluke umama nentombi ungena pha emnyanga umbuthi uba yintoni le ufuke umbone uba umama lo yintombi le ngesinxibo entloko iqhiya kwabhaca imnyama xa ukuthwela iqhiya esinqeni ubeka isikhafu nje kundibona nentile lesikhafu lesi yilesi endasinikwa mhla ndandifika emtini funeke ngoku ndingahlukananga ke nelesi sikhafu unikwe la majelemani amadzeke zamajelemani lela lotshikiza ngenalesi shweshwe silangaphasi unikwa letithi nto ke phayana icesha uba umfati engoku ubuye nalaa bhokhwe yabo ke okuthiwa yindlakudla usukuyiswa phasi kuthi anxitswa leti mpahla
ingaba apha emendweni okanye emtshatweni wamabhaca umntu ongutata ebezitshatela intombazane okanye ebekwazi ukubonelwa umfazi
ibenteke into enjalo uba ubhobha nabatali benu babhobha nabatali uba ndiyayithanza laa ntombi yapha umntwana mangaseka athathe laa nkatanyana yapha into yoba umulo katana wam abathethanga umfana nentombi kuthetha abatali bodwa yayekheka loo nto kanti kube khona nale uba ade athathwe lo mntwana oyintombazana aye kulaa mntu unxibe isikhakha anxitiswe la madaki kuthiwa bentontona umfana akekho noba khona ke ngokuyena mhlawumbi kuloo ndizawasebenta kuyo kuthiwa yingoduso ke leyo ngoku ihleli phaa kulaa mntu inxibe isikhakha esikhululanga isikhakha isenga huko ke ngoku umfana edibana nayo pha ayivuba nje bikhamba isikhakha siyakhala kalo siyagabutsela kuma kodwa bafaka isikhakha kalo angathi abe umfati udenyishiwe lo se akasekho akasalunganga ngoku nesakhala isikhakha ixele bakuse intombi indoda yakhe ayikafiki iyathapha indlavini ikhamba naye duma naye
Is umntu obhujelwe ngumyeni kwabhaca kwenze kanjani ingabani nexesha umntu azela ngalo elimisiweyo okanye unesinxibo esithile
ngokokwati kwam olwamlwati nakubeni ke ndingekabeki ndiyatila ndisenomyeni mna kodwa ngokokwati kwam ixesha elibekiwe lokuba makutilwe inyanga ilishumi elinesibini inyanga tokuthila umntu owumama obhujelwe umlingano wakhe intata entako ndiyafana netala ntombazana ebe umalikhube nayo uyanqandelwa inkomo njengoba ukunqandela umalikhube nebhokhwe akakhambe ekhathi kwatho akathethi emile uthi vovolo lahlale phasi akakhwazi akwazi abantu ubhubhela phasi uhlala phasi nawe nje nawuqalisa umbhobhisa umphaza ubheke kafana uba ufuna thini ufuna adlule ukhona ke lanto okuthiwa ke emakhaya ukudlula oh wabhobha ethombile yiyo le nto enje yabo
sivile ke sizwe esimnyama isizwe sase-South Africa ngemvelaphi yamabhaca nezinto ebezisenziwa kwabhaca okubalulekileyo kukuba umama uthi kwabhaca ibingekho into ye-gender based violence abantu abangamantombazana bebehamba freely nabantu abangootata okanye abantwana abantu abangamakhwenkwe bahambe freely kwindawo esigangeni kwindawo ezizii-fields kuyokonwatywa ingekho into i-gender based violence ngoba abantwana abangamakhwenkwe bebeqeqeshiwe oba mabamphathe njani nomntu oyintombazana ngoba uthi umama umntu oyintombazana ebeyiflower phakathi kwekhaya siyanqwena ke into oba ezimfundisa umama asixelela ngazo ebezisenziwa kwabhaca zingaphinde zibuye ukuze kuzoncipha nalento yohlukumezo labantu abangomama
Yeah, I need that. Angisoni shebo lutho stand. Watch out, bega phandle.